Abusuafoɔ ɛyɛ yie nyinaa papa Alexandra Kwaku tete ɛna ɛhyɛ sɛ ɔde yie nyinaa papa Hopson Adɔyɛ ɛkɔgyina court. Na sei nti a papa yi ɛde yie nyinaa papa Hopson Adɔyɛ ɛkɔgyina court ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ nyinaa papa Hopson Adɔyɛ ɛkɔtena nsɛm pii so a ɛhyɛ sɛ ɔde nsɛm bi ɛreto dwa ɛfa ɛyɛ yie nyinaa yɛ papa Alexandra Kwaku tete nhwi ne nyinaa ne sɛ wase ɛyɛ Alexandra no anum wie ɛkyɛ sɛ sɛbio ɔ nsɛm a ɛkyɛ sɛ ɔkeka fefa ne ho deɛ ɛnsɛ ɛmfata na ɛyɛ nyinaa papa Hosin Adɔyɛ nyinaa nim sɛ ɔyɛ movement for change leader a ɛkyɛ sɛ nsɛm no ayɛ bebree a ɛnam saa ɛna ɛyɛ nyinaa papa Alexandra Kwaku tete ɔde yie nyinaa papa Hosin Adɔyɛ ɛkɔpue mu court. Ebusuafoɔ nsɛm no ɛmu sɛnea ɛteɛ no deɛ biara mɛka kyerɛ wo sɛ Kintu TV asɛm no yɛte a ɛyɛ yɛto yɛbɔ ase yɛhwehwɛ mu yɛhu sɛ asɛm wei ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ koregyen ɛne yɛde brɛ atiefoɔ no ɔmo so ɔmo anya bi tie na ɔmo ahu nea ɛkɔ so ɛwɔ ɔmo Ghana nti ɔdɔfoɔ ka me ho na me nom me nyinaa no yɛnkɔgye nsɛm no nkyerɛ mu yɛwie a ɛsan so aba abɛdi ho nkɔmmɔ nsɛm bebree ɛka ho aha ɛyɛ Kintu TV mede ho ase.
Ɛna Hopson Adɔyɛ ɛka fa Alex Kwaku tete ho ɛno na Alex si asɛm na ntere ne de na patapani pieto nso aban na woro de a ɛne na kikirikikiri nyinaa bie ɛwɔ court dan mu nti ɔde ne kɔ court so ɔnkɔnkɔ kyerɛ ne wiinom ɛne ne kasata se na ɛhɔnom na ɔmo kɔ a wɔn bɛhunu deɛ n'asɛm ɛde
ɛmpɛ ɛyɛ ala n'asɛm bi ɛna na mene tikɛseɛ ɛka wo ho ɛyɛ ɛka no na ɔmo wie ɔmo sɛ ɔmo frɛ Adɔyɛ na mɛka sɛ wohyɛw yi so wobisia din ka yɛ me kyɛ bɛɛ last year to last year ɛna ɔwɔk out kora wɔ show yi so ɛna nti kyɛ sɛ ɛyɛ nyinaa no kɛn campaign nim no na ɔba papa no hɔfie nansɛ ɔmo wie program no ɔfo asane amam sɛ Hopson sɛ menom ma petition no na me ɔtumi wie ne gu so a na wie no mekae sɛ ɛyɛ ade a mmeratea wɔ kurom a yɛhunu sɛ ɔbu ntumi nketaa wontumi nyina bɔnten ɛnnom nti saa deɛ a sɛ wontumi ɛngu nnipa ho fi saa na womfa wo mudi na mesɛ okay ɛneɛ saa deɛ a mede maa me lɔyɛ mmɔde to ɛndra sonae no sɛ yɛwɔ nti mɛkye sɛ wasan so aba bɛkeka nsɛm foforɔ ɛwɔ another the same station sɛ tikete show ne so sɛ Alex no ɔyɛ criminal wɔyɛ wɔreba ɛna menam kurom a wɔ mmara a yɛnim sɛ criminals bi ɛwɔ Ghana he biara no yɛwɛ nampare wonim sɛ policefoɔ ayɛ wei bi a mewe fi track ni din yo sisi on pɛ sɛ ɔmo kye wɔ a ɛnyɛ wo phone nama na ɔmo de bɛkye wo phone nankasa no obi a wode dumdumu phone bi a bɛnnipa a te sɛ wone ɔdame ne tae nante a ɛbi a wowɔ biara no ɔmo bɛfehyɛw kyɛ sɛ yɛtrake ɔdame a yɛntrake ne phone nama o ne yɛwɔ phone ne nkonya de kyipo hyɛ mu a mo trake saa phone no a ɔmoku sɛ yɛhu sɛ yɛhu distance a bi a o wone ɔdame wo ntɛm korɛ bi a 10 meters 5 meters ebi a time a wone no de masa ɛwu a yɛwura dampare ɔma advance wɔ police administration no sɛ ɔmo kɔ ɔmanim no magya yi ɛnyɛ joke na meka kyerɛ wo nti agye ɔmo ka sɛ ɔmo mfio nti no ama policefoɔ no ayɛ too powerful now ɛsɛ ne abogyefoɔ no yɛ ɔmo nneɛma
no nsɛm no deɛ yɛate bi paa yeah, Hopson Adɔyɛ kaɛ ɛne Alexandra ɔno so ne response ɔno deɛ ɔse ɔngyae ɛma ne nka ɛfisɛ mmere bi saa na ɔkeka nsɛm fa no ɔyɛ din nanso wi asɛm yi deɛ ɛyɛ asɛm kɛsɛ fi sɛ its not legalized in Ghana nti bebi ɛna nti no so obi bɛnom a ɔngyina abɔnten petee mu no nti bebia wokɔhu ne sɛ ɔnom wi ɛne nsa ɛna bebia wohu sɛ ɔkasa fi ne to sɛbi no ɔmbɛ kyerɛ mu yɛnkɔ ne nkɔte
nsɛm ɛna menam kurom a wɔ mmara a yɛnim sɛ criminals bi ɛwɔ Ghana ha biara no yɛwɛ nampare wonim sɛ policefoɔ ayɛ wei bi a mewe fi track ne din yo sisi ɔmo pɛ sɛ ɔmo kye wɔ a ɛnyɛ wo phone nama na ɔmo de bɛkye wo phone nankasa no obi a wode dumdumu phone bi a bɛnnipa a te sɛ wone ɔdame ne tae nante a ɛbi a wowɔ biara no ɔmo bɛfehyɛw kyɛ sɛ yɛtrake ɔdame a yɛntrake ne phone nama o ne yɛwɔ phone ne nkonya de kyipo hyɛ mu a mo trake saa phone no a wobɛku sɛ yɛhu sɛ hold distance, dear. Oh, only or dame, mutum crazy at 10 meters, 5 meters, dear. Tama, one and all the. Oh, master, you are. You are damn parry. Oh, my advance, oh, police administration, oh, see, oh, mukum, you know. Majay, any joke, I make a show. Into cool, oh, I do muka so move you. You know, a man, police for night, too powerful now. It's only a butcher for a year, Munyama now.
Okay.
Nti
tese nsam na kase nekikano. Nti netese wususu se wakan sam dia gu nwufi. Ose wunu wi. Ena eje wosan ye criminal. Nti anu na wususu se wagu nwufi nti. Mm wode no. Okay.
Omeyi anu bebi oni mi gina konu mu wi, bebi oni mi gina konu application no. Se wi die. Emrane nso se o bibi a obeka fu obi hu bia no. Ese se oyede.
Ese onya ho adanse ye.
Onya ho adanse. Nti wo adanse dia we nya se bia. Te se ne omude ne koko ti. Misuze na sobo no omude bo no na isa. Ohun. Sobo no omude bo ni de dismina dismina no ye mfa di pant. Aha, but da jene pe ni nim ne o ina dismina di obi enim se ye mfa wudum be adase ye be bo koko. Ohun. Na obi se wa koto explosive ba. Na
ese ya se publication of false
Okay.